Welcome back to Sunny Life Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soapy series, and today we're talking about Umkhokha. Guys, again, men ngangani, I guess, Scotland. Man, cabanga nina, uphakathwayo, uzodwa, uyamthanda. Wagi wamthanda ngempela uzomshada noma ngeke azamshade. Hayi mina guys angisaboni iqiniso lami lithi nje uphakathwayo uyamthanda uMamzobe. Asazi noma wamdlisa noma kwenzekani kodwa nje uyamthanda lokwangempela. Mase bheda ila khumbula khona ukuthi hayibo khona uzodwa wangizala uMabusi, uzodwa usanda kuphuphunyelwa isisu, kumande ke khumbula ukunamathela ke kuzodwa. Kodwa yeah, this time guys uthe makudlula umcimbi ngani ubuntu cha uzohamba yolobola esingazini noma uzokwenza ngempela yini lokho. Episode guys leso ubona mhlawumbe intambama hayike uphakathwayo uzovuka embedini kaMamzobe kodwa ke phela guys hayibo kade bona bagcinana into esingimangaza ke ubuxoki benu hayibo bawomaxoka abantu kwa social media uMamzobe engasafunwa muntu wonke umuntu ejabule izinto zimhambela kabi ngoba akhipha abantu bakamvila sendlini kodwa mangabe sethola ivakuvaku nonke seniyambongela. Let's check a few comments guys and now bese uya commenta ke la ngenzansi. When you say the cat got the cream, it's long last. Happy for you, Mamzobe. It was so overdue. Kusho nina njalo. I'm happy that I'm the first to say this. When Zobe is happy, I am happy. Can she do a piano dance for us? Well, guys, I will post a piano dance. Mamzobe. Love for Zobisto. Florence. These two love each other. Kanamba ngiyavumba thandana lokhu ke okwangempela. Hayi bakithi umuntu ngeke umthembe ngampela ngoba ke cha uMamzobe yena niyamthanda noma bekuthi ubheda kanjani kodwa nje niyohlezi nemsupport. Anyway guys, that's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.